Dore bugiye kwira Aumuna tabasha kukora Yobori namge zanji Gume mumuchoa Dore bugiye kwira Aumuna tabasha kukora Yobori namge zanji Gume mumuchoa Mama futa mitabaza Ngami wanje morena ka Ugo zaza usambonele kure Ngami wanje tuzajane Mama futa mitabaza Ngami wanje morena ka Jane Hallelujah Yes Tukawa mavuta Mesha temango muzure Morena ka Kujezi jihuza zira Tuka wa mafuta Mesha temba kumuzure Murenaka Kujezi jihuza zira Mama futa mitabasa Nami wanji murinaka Uguzaza uzambonele kure Nami wanje tuzajane Mama vuta mitabasa Nami wanji murinaka Uguzaza uzambonele kure Nami wanje tuzajane Amavuta nashire Umuriro nuzime Isoko nikakame Kugeza igihuza zira Amavuta nashire Tu sajane.